Bona kamala mukhulu ena fo a jamme suba no tsora le tena fo sa intende ke dlala keyboard please make sure to subscribe to channel o channel yokufunda itende le thasi kuza mu zero zwenza le ngoma ethi ngizolibonga ngizo ngo F sharp. Senza lonto le nje yoni pre tutorial te simple akuyona intinzimi te fishane and then a simple please make sure ukuthi awuqedi le video and subscribe yonke balekile le ku channel uzikwazi ukukhula ucele support ukuthi subscribe so ngiqala kanje na fabe ngithi kanje fabe ngishaya record and it's kanje na. Oh, when is the ketel which was kind of gizzo? No more scandi gizzo. Okay, so nage shaganje nage. No one was trying to let us go for shine on pattern of four. Listen, that's kind of it. What's kind of it? Could I prefer the court delay? Imnandi kakhulu lenge ngiyithande uma bengifuna i-ten noma ngifuna i-7 ukuthi bayishaye. Shuthi le key le ilengala lengawonakali kahle ngala kula mapattern ileli. So ngithe simple letter. No rights again. Come by here. Sing a sing, kala yonke la ngiqala khona ngibreaker. uqhubeka-ke lana-ke uma uthanda ngikhombise njalo ngihlezi ngiyikhombisa lento lokuthi uma ngishaya amakhodi ngikhombise ukuthi iyiphi enye ikhodi ongayifaka uma ngabe ungafuni mhlampe le engisuke ngiyishayela ngihambiselana nesandla sakho. Yabona nje la lento yokuthi kanje ikhodi le abanye abantu abayishaya bashale abanye bashale. So if wena ujwayele ukushaya le shaya yona ungayishayeli, so zoba nesandla sakho silula ngakephi, yayibona nto le. Then mese ngenzi kanye uthi le khodi oyijwayele pressa le khodi le abo ngichephezele ukugcina. Ugcina ngci. Okay, ayisenze kanje naka. Ngitshela uthi umthana wawo mtheva ngifuna ngizwakale ukuthi uthi bonga yabo. So uma sifike lana uthanga isono sanento le engathi emana khona usuke usuthi elakho kodwa usuke ushaya ngale style lesi uma uthanda yabo. Okay, ayi uma ufuna ukushaya kanjalo naye afune ukushaya njengoba kade ngayishaya kanjalo ekuqaleni mina ade ngayidlala kanjalo. So uzothi kanje yabo. So uzothi kanje nasho ukuthi-ke ayikho nzima nje leyo nto, ilula kakhulu yabo. Uzothi kanje usha ngokusesha right wakho channel, phinde ni like le video. Yeah, bengi tutorial ke le ngiyabonga.